I know, but it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. It's fine, it's fine, Bafo. The reason is Type A is because of Umshayeli police station, Bafo. Sivalindlela yimi uphasoni MTZ iteketwayo of umpuru part of what 5 companies. Sivalindlela due to because sisuke siyifumile vele from Richards Bay then asifike ePhongolo savalindlela. Then ibhadi yaseyiphuma ngami ke mase sicala sigijimiswa amaphoyisa cause besiphambili. Baphuma ngami ngathi ngishayisa abantwana. The reason ngicela ukuthi remove this pick this Bishop. That's my truck. That's my truck libe involved with that accident. Suppose lesh kumanje. And I'm in a space ukuthi angikhoni ukutype. It's better now. Angakhoni ukukhuluma nawe, angakhoni ukwenza la voice note. If uthanda you can send it to a group in, it's fine. It's fine. I'm fine futhi noma bangiremovile, but I'm fine. I'm fine. I don't have any problem. I am sorry because of ngitayiphile egrupini if ngoba ngiyawazi umthetho kahle ukuthi akutayiphe egrupini akwenziwa lokhu nalokhu 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 nalokhu. Ngiyawazi umthetho clearly lawo le ndlela. Yeah, so kunjalo but I'm the one who did this accident. Maphisi bekumele babuze kwenzakalani, why utayipha, why kwenzakala so, why wenza so, kubuke umphathi siyazi kwenzakalani. Yeah, kunjalo but ngithabe because of angina space ukuthi ngakhuluma ngisendele this voice note. I'm in a big shit, but I'm in a big shit. But anyway, it's fine. It's fine. Hayi, mangijikelwa abakithi. I've lived and learned something. It's okay. It's okay. It's okay. Ngihamba ngiyilungilela amasimba. It's fine, but.